can we think through and develop something through which you understand the world in which we can live in that?
The timeline is not only an object, but it produces a kind of space.
How are we trying to achieve what we're interested in?
How does it feel to be managed by an algorithm?
Creativity is not just like entertainment. It's actually a form of production that we can make a lot of money with.
So these other kind of forms of organizing data or organizing history and knowledge and philosophical concepts, let's say.
To have some, you know, temporary structure.
People talk about revolution and change is exactly in these extreme right-wing or religious or messianic groups.
Are we a group? Can symbol power or can we really act as a group? It's a very good question.
What they did, they colonized time. And that is where we're living. We're living in that colonization of time.
Da 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 da